nobedo piny bowacho ni nyaka okony Kenya after consultation mare gosiepene. Emomiyo nobiro konyo Kenya. Ji kik mistake ji matimreni. Wan wadhi konyo Kenya mondo Kenya obed strong. En up to joma oyudo opportunity kambadi gini. Mondo koro gisel virtue mar gimomiyo giyudo chance. En oa e weche ma mbele ka, en oti ne jo Kenya. Mbele ka biro nabedo maber kotiyo maber. Bu taxes odok piny, economy ogrow, ji ong'eyo importance. Wan wang'o free education, wan wang'o free health, chiemo betie, tax ne piny, wide infrastructure malong'o. Eka mbele ka wabiro winje. To kamago onge, to pod nyaka wadok itiend Jakom Raila Amolo Odinga wang'ise ni concept chalal.
Gigi tesa molose ni pok otimore. Wan gi jogo ma idwa ni mondo mi okwang'uono jogo manitiere ng'anyo. Jogo mano wito jogi mano ni bedo compensated nyaka sani. Jogo mane oyudo hinyruok e ng'anyo malich ahinya mano timore e pacho kae mano weka ji 60 owito ngimagi to ji 60 pod olal nyaka sani ma pok oyudi. Siasa ni medo goye gwenge. Kaunti ma Migori no kata kane timo ng'anyo. Okinyi ka piny oru ma chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen ma kaunti ma bende jok moko noyudo lal mopogore opogore. En siasa migoyo to wich wil gik mokalo chien kose nang'o matimore to?
Ing'eyo, all blame sirikal on everything. Nyocha Jakom president giso kilo peace. En tij MP mar gweng'no go MCA gi chief gi DO gi jok moyier matiyo ne sirikal. Mondo in ma ng'ati olal ite report. To report no tim nonro mare. To kopo no kon wange malongo to MP owach gino e parliament. Mondo yo Kenya ng'e ni gigi are facts. Otherwise, in a considered view, kaka betni, ananyalo ng'isika ng'ama tumo intelligence, magwa considers rumor. Koro en tij wajumbe gi, for now, mujumbe ni, emong'eyo, ng'at manyo hinyara mani osuptal, ma bill ne, oso in, munigo benong'eyo, no bill ni oin kapesari.
Togiling oki uwe, tojatelo bire.
Ema wacho, mane gik ma iwinjo ka wacho, nini tie gik ma nyaka wapogi mi wacho njatelo ma agent, gigik mar bears assets, mosolal, value maru. Nikech nitie gima ne Migori yen. Iwinja Cleophas. Nitie gima ne Migori yen. Kapok mang'eny gi obiro. Be pod nitie. Bendo dongo. Koso kodongo. Koro tij mujumbe ka. Wajumbe wagi. Okadi wabaye de idea nitie jumolal. I want ng'ama ng'ate olal. O make no follow the channel.
Ripota gi osego duto, kendo gintiere kanyo gi.
What level?
Isewinje, kata wasebedo kwa kile karka, pile ka pile wani gi weche manyien.
Yes. Nya,
janyuolo di manyo, nyathine mano lal chieng nganyo.
Yes.
Toko yude e osuptal. Oko yude te sendu bila. Odi manye mochari oko yude. Yende siti mochari ka pile, odio chieng kodio chieng. Magi mantien Nairobi kagi kundi maoko. Tom, en ton mola okore bang, en mosu woko so ango mano timore karka. Nikech gi mantiere, ni walo soka kine moka roa chani healing the nation. Ngamone go beni kelo healing ni koko ni jata ni piny Kenya. Ngamone go healing ni MPs manchire piny ka kuzi jata ni piny Kenya ni guwogo wogato odimbele. Wacho gika poro no kasiasa di nyime, di jogo mano witongi magi. Ntie muando mano ke 3 county mamigori, kede counties mamoko.
Inyeyo, jatelo noso uwoyo, bo wacho ni gigi ubede evaluated. Iwinja. Koro, aye yote namunda uwo ni jatelo pokuti mugigi, kani tie report ma MP o channel ni parliament. Inyena at the end of the day, MPs wa rigeni gurol maduong, moloyo tije magitimaki. Iwinja. MPs wengen duwa nudhi upok check ma CDF. It is good to upoko check ma CDF. But kangi mangamu ni kusungu CDF ni olal. Mano mane mo kuongi renge. Ikuongi duwa rongi mama angacha. Kuri gimimi unyo ka consider gigi ni gichando wa. Ine waka gichando kati mucheri kaji mucheri wachon. Wanu gi bodis moko ka mo wakiewe gi. Iwinja. Makuro somo matini eno wasomo mangenye ni. Ema kuru chungu joka dinyo suyi iki masu greba. Tokoro wache no. Kachie monga tu nubi no chunu no konye ngani. And you love to pay. Mane umine waka bodies kupon naka. Iwinja. Kuru gimone go team. Agent things first. Janyuol nitie kama gikie. Nike chache mungo dhika police. Police benderia mbare kwa wade ango. Teku ni uru mokani. Kuru wangu MCA. Wangu MP. MP mothi okau nyingi joku molali gwenge. To move motion in parliament. Koro kaoso move motion in parliament. Koro kotamare. timio ji kaka wan koro wabende wang'e gi mwanyalo timo. Nikech wan gi NGOs kae, wan Kenya Human Rights Commission, wan gi MLU. Mwanyalo kutete, wanyalo kutakwa ji MLU to timo postmortem ka. They will still match the bodies. But ingeni gi moki kwa wondre uru, jo Kenya, bende sije moko eruma too much. Ingeni Facebook, minene ni, utingo mriambo tutingo.